try to break our love. Uba kusambu seba tazi niyo tatangulie. Afuga nguzo kutangira wala tunagulie. Nga bastoni tu wakaturi njaya wala tuhi. Asina wakutama mana chuno. Oya sinzo kuwa waza ya 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 ya.